What?
Thank you.
Kaka wako amebaki hapo. Eh, Peter. Kaka nini kia hau nde? Ungeingia huko ndani ufungulie vizuri.
Todo Thank you.